ntangoro z'uyu mwaka w'amafaranga mu kwezi kw'indwi haraje ingingo mu itegeko ivuga yuko amasoko n'ibibanza byose byubatswe na leta bitozwa ko amafaranga y'ubukode cyangwa gukotesha sinzi ni umuntu bivuga yuko atozwa n'ikigo obere hamba rero haraba amatohoza y'ingene bikora twari twatoye imigwi mikuru mikuru ibiri ariho imigwi y'abantu binjiye masoko yubatswe aheze hakaba rero n'umugwi w'abantu baronse ibibanza ruhande y'amasoko hagati y'ayo masoko barubakamwo udustande two kudandarizamo cyo dufatiye uko abantu bose rero bari muri iyo soko baca batanga amafaranga bakotesheje bakariha bagasinya amasezerano na Obere mugahageze kuja mu ngiro maze kuntu vyagoranye kuko twafashe yuko ibibanza bya leta abantu bose bafatwa cyo kimwe kugira ngo leta inganishe abana bayo ntihagire bamwe usanga bariha menshi abandi bariha make uko hagati iyo migwi ibiri harimo iyindi migwi mito mito ibiri kuko hariha baronse ibibanza hanyuma baca bidandarizamwo bagaca bariha amafaranga muri komine abandi baronse ibyo bibanza bagaca babipangisha babipangishije rero bo bakaza bariha amahera make muri komine mugabo bakaronka yandi menshi bapangishije ibyo murabizi iyo migwi rero yatugoye gusubira gushobora guhuza cyatumye gushika no munsi amafaranga yateganijwe yose gutoza amasoko ataratozwa twajyanye no munsi tugende dufashe umwanzuro w'ingene bigiye gukogwa harabaye isubigwamo y'integuro y'amafaranga ya leta icyo kibazo turacyicarira n'abaduserukira n'abashinga amateka bakenguza amateka gushikaho tugira ku ngingo y'uko tugaruka ku biciro mwahora mupangishije ko makomine baza ko basanze bose bari ngaha bafise ubutonde bw'ibibanza byo mu isoko n'ibiciro bari bapangishije turaje kuri bya biciro mugabo kubera ko ibyo biciro byashinzwe kera cyane mu 2003 na 2005 kuduga ko ibyo biciro twubwize na kabiri akabiri dukorera ko aho watanga 5000 agatanga 10 watanga 40 agatanga 40 gutyo 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 twacareye tugaburamo kabiri amakaja mu ikomine anakaja muri Obere mugabo rero twashaka rero kubera ko yamigwi ine n'ubikiriho nuvuga umugwi w'abantu baronse ibibanza bagaca bikoreramo yamaraza kuduha umuco wo gusumba ngaho mwe mwamubizi kutusha hakaba ariho n'abaronse ibibanza kongera bakabipangisha cyangwa bakabigurisha iyo migwi yose iracyariho n'abavyubakiye bakabikoreramo cyangwa bakavyubakira kongera bagaca bipangisha dusabwa yuko rero dutora inzira yo hagati yo dutuma yo dufasha ko bijya mu ngiro kuko intumbero nuko ayo mafaranga atozwa akaja mu ikomine kandi akaja mu kigega cya leta twebwe rero twiyumvire yuko kugira ngo bije mu ngiro byoroshe abasitanteri bari ngaha kubera yuko ari mwe mufise ayo masoko muserukira leta ko duhejeje iyi nama mwoca mugenda mugasubira mukazana ibitabo byanditswemo abo bantu baronse ibyo bibanza mugende mukorane n'abagiye abantu mwashyize mu isoko ngira mu bita abakomiseri b'amasoko mukorane mutugirire muduhe urutonde rw'abo bantu barimo y'amasoko mutandukanije amasoko yubatswe gahera n'amasoko abantu biyubakiye tugire iyo migwi ibiri hanyuma muturabire abantu by'ukuri bari muri iyo soko bari kubadandaza hanyuma buce muduhe urutonde n'amaruwaye musanzwe mwarashinze ayo marereyo cyo tuyagwiza na kabiri amarereyo cyo duhamagara Obere ikiza mu munsi umwe bidatevye ku wa mbere byacerewe ku munsi wa mbere w'indwiza munsi turi ku wa mbere ku wundi wa mbere Obere ikiza izanye n'impapuro hose mu gihugu cyose turunyika abakozi bace basinyisha amakontra urwo rutonde rw'abo bantu bazotanga ayo marwaye nuko rero twavyumviriye twajya rero iyo nteguro muyishimye muce mutubwira ko itunganije neza niba ari cyumviro mwo ruterera kuri iyo ngingo mugi biterere mugabo twifuza yuko ukwezi kwa mbere kutoya tukwifuza bisabwa yuko ko tumaze mezi atandatu ata amafaranga turatoze bisabwa rero yuko ingingo ifatwa neza kandi kajya mu ngiro atazira intambamyi zigiyemo twakiri kuyatoza bari cyumviro cyo kujya mu ntumbere yo kunonosora neza iyo ngingo kugira ngo uje mu ngiro mu gibiterere mugabo nuko twavyumviriye ku rwego rw'ubushikiranganzi twagize inama n'ubushikiranganzi bw'intwari hagati mu gihugu twunganira mbere cyumviro cyavuye mu baduserukira gitwe turasubiramo itegeko bw'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha uyu mwaka twagira mbere kugira ngo mbere ko dusohora itegeko mperekeza ari ordonnance dushyiremo ibintu by'ukuri bitomoye neza bifasha ko itozwa ry'amafaranga cyajya mu ngiro atazindi nzitizi zigiyemo.